Ngumisis Nare, Ngumisis Dali, sorry, umanare, sile problem, singama widows of the war veterans, lami war veteran futhi, kodwa ngiyizi private train, fine, umngamo beyizi private train, but is late now. Silama challenges amaningi esihlangana nawo, afana nalokuthi nxa sekumele abantwana baye esikolo, sile problem yokuthi sithole ifees zabantwana, siyagcotshwa nje okungamafutha emlonyeni, kuthiwa abantwana bayathola imali. Umntwana asuke kugrade seye kuform 1 aze afike kuform 4, form 5, form 6 aze aye eyunivesithi ebhatalelwe maybe ka-2. Ayikhona ukuthi ka-2 ngomnyaka, ka-2 from form 1 up to university. Okusho ukuthi vele kuyabe kungelancedo yabo ukutholile, kuyabe kumele ukuthi uziphandele. Uziphandela njani elizweni eliwome kangaka? And abantu abantwana unfortunately bawela ezandleni ezingayisizo, ezandleni zikamgabe, isikhathi beqalisa ukuya ezikolo, into zonke zabanzima. Lanxa beqalisa ukuthi bangani bayakhula, bebe lokhu bekhula phakathi kobuzima bona lobo. Silama-challenges amaningi kakhulu. Abantwana bayafunda, akulakudla, i-accommodation la iyahlupha. Sekumele nxa uyukuthi azangukwanisa ukuthi wenelise ukuthenga indlu, sekumele ukuthi ubone ukuthi wenzani, ukuthi umntwana uyarenta. And we are rent labantwana bangu 4-5 because of ama difficulties akhona baya graduate abantwana kulo kulutshana esabe sikutholi umntwana azayifi university nxa umanage lo abangu mama ohlakaniphileyo wafundisa umntwana azayifi university sekusaba le challenge yomsebenzi ka test.